Shankar Shiva Mahadev, Shankar Shiva Mahadev, Ganga Vidaje, Shish Ganga Har Ganga Vidaje, Mundan Mala Gale Bhujang, Mundan Mala Gale Bhujang,
Jalandhara Paralitha Shambhudhan, Shuna Dabaru Dabanamadam, Bhagga Bhagga, Hara Hara Ganga,
Shankar Shiva Mahadev, Shankar Shiva Mahadev, Shankar Shiva Mahadev, Mahadev,
Da 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 da